Praise the Lord. Hallelujah. A chair will be bear with yes, Christo Dim. I want you by grace, na make a say. And pay the and no power. Me pese mene me bunu ne kasa kakra. Wana ebia na waso aware. Ebi so a wobo aware wo mpa ye kakra kakra. Wo so mba wobo ho mpa ye kakra kakra. We ye ade e be koso a. Se de nyame e de niamo beto ma koma so bia no. Ye ne mo so be ba be che na aboa. E o Yesu dim. Mi di kan a chia. Na mada adofoa nyame enna muso na mo support ye ministry e wo sika fem mo buaye se ye nya adwuma na ye ka nyame asem kon nyame di tumba ko muso na mo buaye nyame enhyiram bebre oma mo adwuma enkoso ye mu ye biara enkoso nyame entom nsem de bia Nyame hyira mo sɛ wopɛsɛ mo boaye na asɛmpa trɛn deɛ ɔnte yɛ mpo ɔbɛte na yɛatwe akra padodoɔ na akɔ heaven. Nyame nhyira mo bebree me ma me awɔ Germany. Nyame nhyira wo yɛ woyɛ no ɛsɔ m'ani. Nyame nhyira wo bebree. Yo yɛnkɔ awaresɛm so kakra. Yɛbia na wadi 16 wadi 17 18, 19. From that age, nina, from 16, 17, 18, 19, nina, oba, bema. And here, se ube starti se ubo wawari ya mumpaye. Se bia uwa wajuni muse, da chibi upe se wawari ya. At the age of 16, kwenye nana, se ubo wawari ya mumpaye. Ube kese, oh, sister, se diya ukendiye, they are too young to be thinking about marriage, Debbie. They are never too young. Adie bia ewo wani so ye wo buta ye se ye wo dream wo go bia no. E so ye hu adwuma, wo ye hu kua. Kua. Ye hu afu garden. Aha. Until at the age of 16, at the age of 13 crying a man in me might be chimpna. Ye chimpna ye boyfriend, girlfriend na adin tin anti me mo aware ye hu pa ye. At that age. Setimi ba timi se ni be man ko da 12 years 11 years ah that time no kra bo mpaye towards our ye ye de ebe abo ebra wa dwum se ni be man ko da no betimi amasa adwin boni no adane na wa bo mpaye mum towards se radima untimi entena se e wo mu die mu na eduru bra wo so ware onyi se wo yoba onyi unyame kunu berima osure radde. Yo very man so onyi oyire papa oba osure urade emma ntini ye tu ye nuanu nkito afo ani omo omo anyinyi so maso hore ne sofo se emma dinu njinjim ko ba bia that young age no oni be ma ekodida na wagu ni padua ehu fi because there are ye empena sem twetwe empena ani mary madane madano. Wanga sa ni pedria no ena woseno. Ni pedria yiso enyame unko kwa sorry day. Bible nami yati ya seo 1 Corinthians chapter 3 ni chapter 6 wose. Ni yowe se Kristo sorry day. Eya unko kwa sorry day. Sene radi yesu suye day. Ebe seno. Ejine radi ya umo bro so esro. Se udi ya ufili da strong edge. Nipo se unko buwe jamai. Unfa unko mabema. Unfa unko mba. Sa baby na woti no otimi tufri wo na ye ya tufri ho kwetena new environment abra wo gusu ye akonchi any empire bo any nyame asem kinkan de biada sa erade nje wo mfri ma e hye wo kra so ma wontimi hye wa kono so no erade anyi wo fri mu obe ma kro oti sample temwa de bia na asinum ka adwedwe se kono no unna no e wo se otimi che wo fri sa environment ni mu. It is out to me a two for an air two. So a year a bush any be or baby for a beat him cotton for at least a month or two just to clear your mind, you know. Get yourself out of that situation now. But more than a year, not a mwa. Where you're not from my dear. But wo ben nyame asem kenkan anopɛ wia ne anadwo ɔbɛma bi wɔ hɔ a woyɛ ɔbaa wode wo ho kɔka no wo ne ne kɔda ɛna sɛm a hohom ɛti bɛma no mu ɛnyɛ papa ɔkuta wo bɔne because mɛma no sɛ bi wɔadae mɔne to me nti wo fi ɛna ti ne mu a the moment ɔne wobɛhave sex ɔne wobɛda ne pɛ saa tumi no a ɛti ne mu no pɔsɛ abɔ awura ho na afei de wɔwɔ hɔ a na wasene mu ka dwee kɔ no ɛne ne nsa nkɔda kɔnɛ ne nsa nkɔda nti da bia worentumi mfi ne da mpo no nyame dom mpo ma woware a still na da bia wɔde wodwen saa nnipa no ho nti bebree na woaware a still na wɔn boyfriend bi obi a ɔmo ne ne twe mpena mmɛ bi no ɔmotumi kɔ firi awareɛ no mu kɔ ne nnipa no saa kɔda ne nyinaa gyina sɛ saa ɔbɛma no anaa saa ɔba no ne honhom no ɔkuta honbɔne saa honbɔne no ɛbɛdi onya saa ne woabɛnya honhom apam ɔbɛware wo honhom fam nti no wɔ hɔ a no wasene mu ka dwee sɛ kɔ ne ne nnipa ne den nkɔda ɛno no sɛdeɛ yesu kae no ɔse nneɛma ɛtete saa no ɛyɛ akɔnkyerɛ no deɛ mpaebɔ a no ɛyɛ den ɛden nti no obi wɔ bɛ sɛ mayɛ akɔnkyerɛ a asɔfofoɔ nyinaa ale wo hans ɛwɔ sɛ woankasa wode kyɛ wo ho sɛ deɛ a woyɛɛ saa ɛyi no ɛnyɛ wode but wode akyɛ wo ho woase awurade sɛ awurade nso yɛ den mfa nkyɛ wo ɛwɔ sɛ wokunu a sɛ woawareɛ wokunu noma no ɛyɛ awɛ sɛ ebia bɛma deɛ meyɛeɛ ni menya nware no dwuma a medii ni nti fa kyɛ me ɔde kyɛw a nyame ɔde akyɛw na afei saa ɔnipa korɔ no ɔbɛma korɔ no a ne ne kɔdaeɛ no ɔbaa korɔ no a ne ne kɔdaeɛ a afei deɛ wowɔ hɔ no asene mu ka dwe sɛ kɔ na ɛsa ne ne kɔda no bɔ ne din sɔre saa nadwo dasuo mu o sɛ anɔpɛ bɔ ne din sɛ wo ɔkra adwoa dompo a me ne wo dae ɛberɛsɛ ɛberɛsɛ apam biara a me ne woanya a ɛtia me yesu kristo de akyɛ me megye me kra afiri wo nsɛm megye me ho me nipadua afiri wo nsɛm menya wakoa biam me ne wo nni twaka biaa biam me ne yesu kristo mogya no na ɛwɔ apam sesei nti metwam da biaa twitwam anɔpɛ wie nnwumerɛ twitwam yɛ saa exercise adeɛ da biaa twitwam twitwam saa da biaa twitwam da biaa twitwam me nuaba me nuaba ma da biaa twitwam yɛ saa da biaa wobɛdwe nnipa korɔ no da biaa wobɛkɔ ne no akɔyɛ bɔne ebi mpo a ne ɔmmɛn wo nso no ɛbɛtumi aka wo dwee na woafo ka tu wokɔhwehwɛ ne ne no akɔda ɛmfi yɛte saa mbɔne yɛte saa nnipa no mu ɛna ɛhyɛ wo saa nti no wɔnoma wone wo sɛ wode kyɛ wo ankasa wo ho wode kyɛ wo ho wie a wopɛ nyame kyɛw awurade fa kyɛ me sɛ me nipadua mɛgu ho fi fa kyɛ me afei woyɛ saa deɛ ne wie a obi biara ɔbɛn wo ade korɔ ne afɛte ne nso no a bia nnipa ne traste wɔ biribi mu no yɛ restitution sɛ wopɛ mu akakyɛ nnipa kɔ sɛ ɛberɛ sɛ ɛberɛ sɛ dwuma a mede me nipadua di me ne yɛsome se ne yɛ saa mapa nyame kyɛw nti mo nso monyɛ de mfa nkyɛ me sɛ ɛyɛ baako sɛ ɛmmienu wo saa srɛ saa bɔne fa kyɛ ne wie a nyame ɔde akyɛw nti no akɔnkyere ne afei deɛ mpaebɔ no ma ne nyɛi na afei bɔ nnipa korɔ no din sɛ mekye me tifi apam biara me ne wɔ biara metwam wɔ yesu dim apam biara me ne wanya biara metwam apam biara me ne wanya ɛnam ɛna ahyia deɛ me ne wohyia ayɛ mogyafra ne nsuo fra bia no meyi me din ɛfiri saa apam no metwam de yesu mogya twam da biaa yɛ kɔsi sɛ saa de no ɛbɛfiri wo mu akɔ afei sɛdeɛ meka no sɛ sɛ nnipa no wɔte area hɔ nowte na wotumi tu firi hɔ ne yɛyi a bi wobɛtumi anya busuani bi ne naakɔtena kakra kɔ firi hɔ firi saa ayi no mu kakra berɛ a wogu so adeyɛ de mpaebɔ ɛɛtwitwam no firi saa sii no mu kakra afei wowɔ hɔ na bia woyɛ young girl woyɛ young lady woyɛ young man na da biaa no awarefoɔ ma ɔmaware dada ɛna ɛse wo pɛ wopɛ sɛ wɔware wo a ɛnyɛ kwa woyɛ ɔbaa wowareɛ na da biaa wobɔ awareɛ mu mpaeɛ na wommɔ mpo na da biaa ɔma ɔmaware no mpɛ sɛ ɔm ne wo da hu sɛ ɛnyɛ kwa na hwɛ nso hwɛ sɛ wone ɔware ne biaa yɛ dɛ ankɔda sɛ wo ne obi ayɛ saa da srɛ awurade bɔne fakyɛ srɛ awurade pɛ muka wo bɔne na srɛ awurade bɔne fakyɛ na ɔyɛ dɛ ɔmfa nkyɛ wo saa nnipa no nso no sɛ bia onipa anim no wonim nnipa korɔ no ne yere anaa ne ku na ne nakɔyɛ sɛ agyina you have to make restitution wo sɛ woyɛ restitution ɛwɔ ho se boni boni fache nipa ni fancheo nyame so fancheo na awrade ngeo na enko enko yesa adini bim ne twa apam biara woni sa nipa no ede abenya honhon fam honam fam twetwem twetwem sa amane nya everyday de bia da ade ya obeye na wabom paye agiwti afisa so tie ade ye no because any time onu obi be hie bia onu na benya sa honhon apam wagu obi so awade bed no wagu hu fi na me fa boni chew sa nipa so fa boni ye de enchew na urade enchew kra ma me de me ni wo mu a heaven eye won butai wo pese won ko heaven no me ni won e kasa before bia be koni sa nipa no e bia de other person na wa fu mo mo no wo se wo bo mpa ye e de won nyina no yesu mo gem se wo ko ka no enko gu o ma ware nya me fa ni sa nto mu na akoma so Proverbs 21. I say, oh, here na come a danya me some sense of bontine, baby, your pen or dani de to. And any pan nan tem ya sunji, and no ni moa, or be more ready, or be gossip, or miko can be an hour, any begu. So, would you can yes, I de yes, I will sing a me bonny facha, would the wanga sunny pedrano, would the one bonny chow, and riding so far or bonny chow, never riding canny pacrons or your bar, or canna come a bra, walk or canoe crana, a pen my canoe crana channel. Nyame ede ne sabe to sa nipa na koma so onko gya ne kunu nyame de ne sabe to sa oba no be ma na koma so onko gya ne yire no ina se wadi kan abọ ho mpa ye dada ti nyame ede ode ne sabe kan wo nyina esan se e wo se wo ye free wo akoma mu ne wo nyina ete e wo bia ho ose ye nipa nyina ntena so ndwe mu ene kronkron ye enu ni mu obi nyɛ de obi hu awrade enu ni mu obi hu awrade yesu nti ni heaven wo pese wo ko heaven na nua ba nua ba ma me di nya me di mu sra wo yesa tu sa na mo no se bibi sa di kensia se nsi yesu na de bia no omo pepe wo awarefo ma wo ye ba ma awarefo ma na e pe wo pese no da na satisfy mu na ye ma sika ye ma sika we mi kunu nti mi ni me oda ni umba and the crack can home, Tibrana be satisfied near ya. Minia be my wound yan ya, mem penesso. Why so as say, yammy bonny fatcher, no can bonny. Then yammy and funny in a and chow. Sir Bonny Bonny fatcher and a bone pie, then yammy and fan chow. Wound yan ya so deep tries over resisting the pacron, oof to me freeze our area any more than ya too free ho. The one funnest I am a son, we nipper dear ya yammy so die, who send a yammy be sale. Adwama mo egu ni padua no ho fin wo se na nyame obese wo enti no entwe mane nyansa no akase urade mi hu yanka ebia na woni mu a eneye kire wo ebia no kure ne so akire yaka de ye akire onipa fasem ne nante na ye kronkron me urade nti wa wo bo nyame mpa ye se ebia na wa wo ba kodada ebia mfunsuo mu na e baba ebia ba ko ebia mienu emme no nya ahopepre ma se ma wo mienu de ho anepa mi nti be me ya ono woni kunu ne yere dada no abade ne me nso ne musenam ne ne hyehye ho eye boni boni de wadi kan ye no ye boni wo nyame anim wo sre ho boni fache no nwie no wo sre ko fa obi kunu wo ko gu obi aware me nua ba me nyesa fa woni age wadi mfia wom fa woni mfia ye de wom bia o se o sister mi nyini ma madika wo ba ko dada se me di 35 me di 34 be ma baby ne meba se sera se nipa ni so no sera na ni womb no ewu e ma o ye ho hwia enye ye na so nyame de ba beto mu e ma e di Isaac ba ya wo die no e ye keto abi wo nyame ni so nipa ye nyi nyame ni ye mfa ye gidi en hye Kristo mu enti ye ye de ye ni so fe ye de a chire se oh be ti bi ye adri de me last en ni be me ye owo ni yire dade we mbo so ko jani yire na so ko jani kunu no ni me abetina odofo u di san ni ma finish e wadwini mu a hu nyame ni onyam Yesu Kristo ma be wu ama ho se be ye be fru mre yo mu se be obaju fru mre mu na unti mi en trust no unti mi nyini ni se owo tu mi se baby, what drew no stone of a mouth, jerry, of a mouth, kunu. Now, also, when ye are chee, a wony moa, and ye know dinner chee a day. Say, I won't find my Christmas soon, I would say, and I was at to be an American for years, ma'am. Say, Uber Ginady, now do Udo Huberman. na wa sekrefu wa kwa mboni hu, na wade uboni ya chao. Na wabie weni mkwanyi ama hu. Enye mani bebre owa, ayesu anaye apamu ni enu mibia etiao from ebushiyem. Bushiyem biwa ema enkwa awariye, mema enkwa awariye. Intina no pebiyano wadi ya ube yenise. Ube sre yesu moja nise, erwadi intro ye biara etiame hu hu fem. Intro ye biara, numi biara edami so, fime ebushiyem, mami ebushiyem, papa ebushiyem, etiame. Fami boni ichame na jime. Kolose fo wuma etimi enu hodo. Okanye fi dumi ensa. Eba no. Osi Yesu Kristo wa entro ye biara na etia ye biara no. Wafade kwa asenyo ane so. Ah, wagu a wumoni mpeninye ni tumidiye nina ano. Wagu onumwe se ewo diyane so. Eti ufasa anya miya se misa wade bo mpaye se eradi. Entro ye biara etia me. According to Colossians chapter 2 hono intro yi bi etie mu wasem se wo dia ko asenyane so eni ti de ema emema aware kwa na eba be ye be hwehwe me ema aware kwa na edi mechi e pampam me e pese ne me danu na me nuo madampo no erade jimi erade yesu jimi na mu asem asem ne mutu mi na jimi bible so wan kwete na asem no anya bibi biara wo yeye. And okay, Psalm 138, verse 2. I say, what man has so as in the ding? And you know, say, oh, bomb pie, no general, yes, I'm so. A year very effective, a gin a year, some yesu, or neatro, or any pan with the atro. Ginny D. Now, would you need to more gin, nano, a woman, and yinny, and Cassel, radi, we are mammy a fine, why, yam, mammy a fine. None for one ginning got to be before frost. Or for what do you know? I come in and say, dear, who can you? Name we tie, name we obey. But in your debia damn pipe, and upon we any mre. Say, intro ye biara tie, me biara. Yesu dimu, Yesu moja no. Eradi was I'm say. What Jimmy Efrim? Na obeji unso. Tima anya wadi inya se ube chucha sa pamnim. So no biara dada. Ube chucha sa pam. Di tie ubiano. Ojina moja no. O chuchem. Eradi etimi ajo. We be any more quiet. The way be see, I say, you will be brave. Come with them. The bell in series. Sabaya bet me a shame. Ocean to not a boa. Now no be for frache. And your person in Cumina and no be for frunche. Now on also a muano. We are a young lady. Why worry back on all day? Now what's up of fat a for fro? Who said our eradiesu? Ochrawari go, Yankopo, Ochrawari go. Our idea for being where you could rouse in any more. Found the day was off for a catcher. Is found in the prophet Nakacho. Oh, Holy Ghost will be consider. Oh, you didn't know be consider. There's no consideration. There will be no consideration. Sadan. Miss Row. I got to be our yes, free home. What jab I could see back more free home. Now bomb pie yourself, ready more than any pacrona. Wouldn't worry or shrug you too, or be saba back. Yes, I dear, but now I see because it's a crystal. Ever before free assassins. Yami on shrug, yami on wow. On the moon. No new finia ya din sing bia. Nintro ebi e tia ubia. Oh, yes, demo. Your number is 615-481-8074. 615-481-8074. Eradin Shrau. Country code near 001 America. Bye bye.